So, shuvuthini lo sesibrene shesha singathi sobhekalana imizi izinsizwe zisebenza kakhulu ngokuzikhandla zavusa imizi yoyisa ngoba siyasitha akona imizi yabo kodwa imizi yoyisa uyabona ukuthi kagatsheni kwakunjani kwakuyimizi yodaka alright ehleko but ke uNkulunkulu washintsha isimo njengase kunje nice even nokhala wakhona yabo uthintswepo kanjani uGatsheni wabanye abaculi hey abasebenze isikhathi eside besebenza umuntu esedumile kodwa ungayiboni inqubekela phambili ekusasa libuka sengathi liyafiphabala kodwa umuntu khona esedumile ayikho into ebuhlungu njengaleyo ngoba uhamba edaladweni ke kuthiwa awu udume kanje wena kodwa kini usahlala emzini onje but niyabona kuba Gatsheni kuthi kuhle kanjani ngaphandle naye laphana ne-interior ngaphakathi kuthi insizwa ngempela laphana ihlala wosofa bathofozile manjena isimo sishintshile. Okay, lento kumele ukuthi ibe inspiration kunongabo bano sefisa ukulahla ithemba ukuthi oh niyami impilo iyoshintsha one day. Ngathi ambona uGatsheni sekhululekile sihamba nokuthi awuzivocavoca buyaphuza amanzi abuke ethi hey kukude la ngiphuma khona. Nkulunkulu ngisizile ngahambe kwaze kwaba la. Sesizowathenga ngisho unyanyavu lwemoto. Nice car, Mr. Bish, engineer Shisa. Alright, asibhekise izincane lapha na uSkweletu. Nale bon free lapha nensizwe seyincane ngoba bathi kubudoda kodwa akukhulelwa umuntu wambona umncane kanti umqondo wakhe yey uhamba ujubalale ngoba phela lento yokuba yokwakha nje ukwakha kuyona umdlalo wengane so indoda ngempela mase wakha nangu Skweletu lapha indlu lapha wayiphosa saqala eyakha andi akumele ukuthi sithathe kancane lento yazi ukwakha kakhulukazi bafanele abancane abanjengo Skweletu kanje hey into enkulu kabi khona obebhenene abasebazibaba ngwefu basahlala emakubo bavuka nje bawuphuza iqatha ayikho into abayenza iproductive so lento lena iyaqhuquzela kakhulu mobona abafana abancane benza izinto ezinhle kanje na okay kusawu Skweletu lona bese siyayiphetha ngalapha noMkhulekelwa siyabona na ukuthi he is building something izinoma insizwe isathengathenga lapha na kodwa ke uyabona ukuthi osimende nje wabe baninga nje ukhululeza lenyelela ziyawina ezwakhupha